cyahanurupfu Yesu yabyishyizeho ku musaraba yaduhuje n'Imana atwuhagiza amaraso ye ngo atweze muri we aduha umunezero
Iranezerwa